Kwabe sekhulu umthandazo kune finish product ezophuma. Are you wait? Njengoba silasi kuyi waiting room. Imandla likuyi waiting room. Silindele. Asikwazi ukuhlala sihlale ubusuku bonke uNkulunkulu engasenzi lutho. Ubani ongatela umphethe wakhe uNkulunkulu engamenzi lutho. Abanye bethu bayindawo nehluka nekusasa. Umthi yakho uyahamba uyokhula noma muhle ngomhlaba kodwa ulana bafowethu. Ngababana bafundisa abani babisi umfundisi pro banivusele left and right but balana bafuni malanga nawe umnyana yes litownship of umnyana bakhulume kabi ngelesu kodwa uNkulunkulu usekhona elesu uletha nabashumayeli bakhona la around Mpumalanga waletha nabashumayeli from KZN sizothi lana